biraboneka ko hari uturere twashigwaho n'amabwirizwa utundi tugashigwaho n'itegeko ry'umushikiranganji. Ibyo ntizobandanya kuko biteye ku bindi bwirizwa shingiro bya Repubulika y'u Burundi. Izi ni inshasha z'intara, amakomine, amazone, imitumba cyangwa amakaritsiye zishikirijwe zishingiye kuri ibi bikurikira: gutunganya neza ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, kwisunga n'intwaro mu gihugu hagati itunganijwe mu bihugu dusangiye byo muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko, gushyiraho amakomine ashobora kwibeshaho, gushyiraho intwaro yegereye abenegihugu, gukomeza gukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga, kugabanya uburyo leta yahora ishyira mu makomine, kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza aharihishwa amakori n'amatagisi. Kugira ngo izo mbibe nshasha zishingwe, mu byisunzwe harimo ibikurikira: ingene ahantu hegeranye hari hafi na hafi n'ingene abantu basanzwe babayeho, ica ahantu hamwe hamwe hose hisangije n'ibyo bafasha gutera imbere, ingene amakomine ashobora kwibeshaho mu by'ubutunzi, imbibe kama n'ibitigiri by'abantu, ukuzuzanya kuturere tugiye hamwe, hamwe n'ingene ivyankenerwa kubenegihugu bishobora kubegera. Hisunzwe ivyo, intara zaciye ziva kuri 18 zija kuri 5, arizo zizi zikurikira: intara ya mbere ni intara ya Bujumbura, igizwe n'amakomine akurikira: Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umugwa mukuru w'intara uri Bujumbura. Intara igira kabiri, intara ya Buhumuza, igizwe n'amakomine akurikira: komine Butaganzwa, komine Butihinda, komine Cankuzo, komine Gisagara, komine Gisuru, komine Muhinga na komine Ruyigi. Umugwa mukuru w'intara uri mu Cankuzo. Intara igira gatatu, intara ya Gitega, igizwe n'amakomine akurikira: Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Umugwa mukuru w'intara uri Gitega. Intara igira kane, ni intara ya Burunga, igizwe n'amakomine akurikira: Bururi, Matana, Makamba, Mpinga Kayove, Mabanda, Rumonge na Rutana. Umugwa mukuru w'intara uri Makamba. Intara igira gatanu, ni intara ya Butanyerera, igizwe n'amakomine akurikira: Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Mwumba na Tangara. Umugwa mukuru w'intara uri Ngozi. Amakomine 942, amazone n'imitumba navyo biragwizwa mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, kuko amazone yavuye ku 399 447, imitumba nayo iva ku 2910 ija ku 337. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro, yabonye ko igikorwa cyakozwe gihambaye cyane, ica irayemeza ibyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: umugwa mukuru wa komine Ntahangwa woba ari umugwa mukuru wa komine musimbuzi y'iki gihe, gukorana n'ibisata bifisemo ubuhinga kugira ngo uburinganire bw'intara cyangwa amakomine n'amazone bwandikwe uko buri, gutegura igicapo ikarata yerekana ingene intara, amakomine, amazone n'imitumba bigabuye, gutora ayandi mazina ku mitumba yitiranwa iri muri komine imwe. Iri bwirizwa rimaze guterwa ku mukono, gukora ibishoboka byose kugira ngo imigwa mikuru y'intara ironke ibikenewe byose bijyanye n'umugwa mukuru koko: gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu ntwaro yo mu gihugu hagati, gusubiramo amategeko yose bisabwa ko asubirwamo kubera intungane nshasha y'intwaro hagati mu gihugu, kurondera uburyo bwose bukenewe kugira ngo indinganizo nshasha ije mu ngiro, gushyira integuro mu rurimi rw'Ikirundi. Ubwira kabiri, integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano nyafrika yerekeye urwaruka yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi.